Namun sendi Sundials 5 za April 2020 kota kabone machuru mihaya ndo farishwa mulaiza unova kabugu ya dovole ya uya pisa lema pisa lema ya 91 watu usbiba wote na kata wa mzimu uri ugezi pisa lema ya divide wa ya bugu tanu na msili kota mzula kabugu ya buna kayundoji ya pisa lema 91 ine pisalema hei aingo talusiwa uri munwari wayo ndi nyi vatozi diva uri pisalema dzimwe dzi yanwariwa pfi lurimbo rwa David lwendoni ndi pisalema ya uyanga madzina opambana nawo mara namusi ndi khonyaga kuamba navone ka pisalema 91 hone arisati vhuya ra dzhena kudzivane mafhungo aya ḓuvha ḽa ṋamusi ndikhota muhumbela tshilidzi kha murena wa Yesu Kristo uri ri shume mushumo uyu mudzimu vha tshi u ḓivha khotsa tshivhataḓulu ndi khou ḓa kha vhone matsheloni haya dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo na mulaedza hoyu we nṋe nda farisiwa nga vhone vha re mudzimu khotsi musi ri kha tshifhinga tshenetshi tshi songo ḓoweleaho tshifhinga tshine khou konḓa vhukuma mara ri khou livhuwa ḓivha uri ngauri a hu na tshine vhone vha si tshi ḓivhe murena na tshifhinga tshenetshi vha vha tshi ḓi tshi ḓivha uri ri ḓo kereka nga nḓila yo raliho ko rabelela muthetshelesi muṅwe na muṅwane a ḓo pfa fhungo heḽi ṋamusi uri khotsi vhataḓulu kha vha mutonde vha mufhendevhedza muya dzi pfaho ayo vha muiti wa zwine fhungo ḽavho ḽa amba zwone nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo nṋe ndi ri vhone kha vha dzhie ndango zwino zwika ri tshi yo khunyeledza nga Kristo Yesu amen. Vhakhetha vha mudzimu hafha kha pisalema 91 ndimana yo u tou thoma ndimana yo u tou thoma iri o dzulaho vhudzumbamoni ha wa ṱaḓulu ṱaḓulu o lala murunzini wa mukona zwoṱhe vha ḓovha ndi khou takadzwa nga maipfi mavhili kha heyi ndimana o dzulaho vhudzumbamoni ha wa ṱaḓulu ṱaḓulu o dzulaho o dzulaho ya ri o lala ndi khou tama amba na vhone vhakhethwa vha mudzimu matsheloni ya ḓuvha ḽa ṋamusi ndo sedza fhungo ḽo dzula ngauri arali vhone vha misa fhungo ḽo dzula u ya nga heyi ndimana hu na dzi benefit dzine vhone avha kona u dzi wana haleluya hu na dzi benefit dzine vhone vha ḓo dzi luza nṋe ndi khou amba na vhone ṋamusi nga matsheloni khotsi vhaṱaḓulu vha tshi ri o dzulaho vhudzumbamoni ha wa ṱaḓulu ṱaḓulu vha ḓivha fhungo heḽi ḽi khou amba mafhungo haya ngauri mudzimu vha tshi zwi ḓivha uri hu na vhathu vha songo dzulaho hu na vhathu vha songo dzulaho vho dzulaho kha zwavho hu na vhathu vha songo dzulaho vhudzumbamoni ha wa ṱaḓulu ṱaḓulu u nga ri ṋamusi ri nga sedza madzulele ashu afha nduni khetho ya mudzimu mani kha vha ḓori ndi vha sumbedze zwavhuḓi vha ḓivha arali vhone vha sa dzula vha tou dala hu na vhathu vho no tou dala ha khotsi vhaṱaḓulu vha songo dzulaho hone hu na vhathu vho no ṱoḓa u ṱolela ha khotsi vhaṱaḓulu vha songo dzulaho hone ri na vhathu vho no tou vha na tshitovetove tsho tevhela vhaṅwe nduni ya khotsi vha sa dzuli hone ri na vhathu vho no tou vha na tshiedzisela vha ḓivha hu na vhathu vha na tshiedzisela tshine vha tou vhona ngauri shango ḽi khou kosiwa ḽi tshi ya nduni khetho ya mudzimu na vhone vha salavho nga murahu mara vha songo dzula ri na vhathu mani vhone vhane a vho ngo dzula vho to ḓo ṱongisa goloi dze vha rengelwa miṱani yavho ndi uri vho ḓo ṱongisa magoloi yavho dzikerekeni dzine ra dzhena havha vhathu a vha lovi ngauri vha khou nyaga u ṱongisa magoloi ye vha rengeliwa mara vha songo dzula vhaṅwe vha ḓa na zwiambaro zwavho zwo fhambananaho a vha songo dzula bibeli ya mudzimu ya ri hoyo o dzula u vhudzumbamoni ya wa ṱaḓulu ṱaḓulu o lala murunzini wa mukona zwoṱhe vhakhethwa vha mudzimu arali ra litsha haya mafhungo a mavhonywa oṱhe ra tenda u dzula vhudzumbamoni ya wa ṱaḓulu ṱaḓulu ri ḓo lala vha ḓivha ri ḓo lala murunzini wa mukona zwoṱhe haleluya vha ḓivha nṋe ndi khou sokou pfha nga mudzimu vha khou kaidza mani vhone hu na vhathu vho dzulaho kha dzi profession dzavho ndi uri vho dzula ngauri ene u na dzi degree dzawe ene u na dzi PhD dzawe o dzula zwavhuḓi badi naho zwa ambiwa zwa mudzimu a zwi dzheni fhethu khaye ene o dzula uyu muthu nahone u pfha o lala o lala kha dzi degree dzawe vhaṅwe vho dzula kha dzi business dzavho nahone dzi khou tenda u amba tshelede hoyu muthu vha sendela khaye u amba tshelede luambo lune amba lwone ndi lwa tshelede uri nṋe thilali ene halali o dzula nahone u khou vhona o dzula vhakhethe vha mudzimu vamwe vo dzula kha vuhosi havo ha lushaka lwa havo, vamwe ndi vokhosi mukene mukene ngene, nahone ndi vuhosi ha vhomahulu wawe vo dzula ubva kale, vamwe vo dzula kha dzindaka dzavo mani, vo dzula kha thundu dzavo, vo dzula kha magoro yavo, vo dzula kha maḓu avo. Vakati kwa mudzimu, bibeli ya mudzimu iri o dzulaho vhudzumba moni hawa ṱaṱulu ṱaṱulu, o lala murunzini wa mukona zwoṱhe. Vakati vha mudzimu, ri khou tshila kha tshifhinga tshine ri khou funa u dzula kha murena wa Jesu Kristo, ngauri nyimele yo sendamela huvhi. Vakati vha mudzimu, nyimele yo sendamela huvhi, a tshavha tshone tshifhinga tshori nne ndi ṱongise thundu ine ndavha nayo, ndi ṱongise ndaka ine ndavha nayo. Vhato zwi humbula uri uḽa munna wa mupfumi o vha o ḓi dzulela kha lupfumo lwawe. Bibeli ya mudzimu iri tshi a tshi ambara masila, a tshi ḽa zwine a funa nga tshifhinga tshoṱhe, nahone a tshi ṱwa kha madaka, ngauri o vha o dzula kha thundu dzawe. Uḽa muṅwe munna vha ḓo muḓivha wa mupfumi na ene we a vha o lima mavhele o mutenda. Bibeli ya mudzimu ri munna vhuya a to amba ari, na nṋe ndi ḓo ita hani, mavhele o ntenda o ḓala khaya, ari hayi nṋe ndi ḓo tou ita zwisiku, ndi ḓo fhaṱa maṅwe maḓulu, nda vhea mavhele anga, ndi hone nṋe ndi tshi ḓo vhudza muya wanga, ndari iwe muya wanga dzula fhasi wa wole, ngauri na thundu nnzhi ya tshifhinga tshilapfu. Vhakhethwa vha mudzimu, bibeli ya mudzimu ri pfhi ḽa mudzimu ḽi ngo vhuya ḽa lenga ḽa ri tsiludiwe. Vhakhethwa vha mudzimu, ndi khou tamba ri sa vhe matsilu na musima, ri nange mudzimu, ri nange u dzula vhudzumba moni yawe ṱaṱulu ṱaṱulu, ngauri arali ra dzula vhudzumba moni yawe ṱaṱulu ṱaṱulu, hu na dzi benefit dzine ra dzi wana. Ipfhi ḽa mudzimu ḽi a confirm zwine nṋe ndi khou amba zwone. Haleluya. Vha ḓivha arali vhone vha lala, vha to lala murunzini wa mukona zwoṱhe, khonye kho amba mafhungo ṋamusi vha mbo ḓi zwiḓivha uri hu na dzi benefits dzine vhone vha dzi wana. Glory must be given to God in Jesus name. Arali vhone vha lala, haleluya, arali vhone vha lala, khou nyaga u vha vhudza ṋamusi, ngauri vho dzula vhudzumba moni wa ṱaṱulu ṱaṱulu, vho dzula in the presence of God, vhuhoneni ha mudzimu. Kha vhe ndi vha vhudze, vhone vha tou lala khofhe, nahone vha lala khofhe dzine dza si vhe na, a vha ofhi na tshithu. Hezwi wo lala, vhakhethwa vha mudzimu, zwoṱhe zwi vhanda zwi ya ḓa kha iwe wo eḓela, mara ngauri hu na mudzimu o no khou linda, u ḓo zwi tata zwoṱhe zwa huu. Vhone kha vha tende u dzula, nahone vha eḓele murunzini wa mukona zwoṱhe, vhathu vhono vha tovhola, vhathu vhono vha sala nga murahu, vha ḓo wana vhone vho eḓela. A vha vho ḓa vho fara mabanga, vho fara na makhavha, vha khou nyaga vha fhedzisa, mara a vha nga koni, ngauri vhone vho lala murunzini wa mukona zwoṱhe. Mudzimu a sa eḓeli, mulinda Isirele a sa eḓeli, a sa ḓivhi khofhe. Vha ṱoḓa na zwoṱhe, vha ṱoḓa na mishonga, vha ṱoḓa na mini, vha tshi nyaga u ḽisa vhone, vha ḓo wana vhone vho lala murunzini wa mukona zwoṱhe. Hezwi vha tshi ri vha itani, vha wana khotsi vha ṱaḓulu a tshi ri hai noti kha hoyoni, vha ḓo wana a tshi ri hai hezwi a zwi itiwi kha hoyo. Vho tsireledzea, vhakhethwa vha mudzimu, kha vha tende u dzhia dzina ḽa murena wa Jesu Kristo. Arali vha vha songo dzula, ṋamusi ndi khou vha vhudza ndiri kha vha dzule, kha vha gude u dzula. U vha vha khou tshi vhona tshifhinga tsho sendamela huvhi, kha vha ḓi gudisa u dzula, ngauri bibeli ya mudzimu iri o dzula u vhudzumba muni wa ṱaṱulu ṱaṱulu, o lala murunzini wa mukona zwoṱhe. Haleluya. Vhaḓivha vhone vha ri vho tshifaro, na ndi mini zwine nṋe nda zwi luza ngo sa dzula murunzini wa ṱaṱulu ṱaṱulu? Vhone ndi kale vha songo dzula, vhone vha khou tou dala, vhone a vha na vhushaka na mudzimu, vha ya zwi ḓivha. Kutshilele kwa vha khou ṱanziela u ḓivha mudzimu, na vhone vhaṋe vha zwi ḓivha. Arali vho dzula, vha ḓo swela zwa ṱaṱulu. Vhakhethwa vha mudzimu, vhone vha ri na nṋe ndi dzula gai na? Haleluya. Nṋe ndi khou vha vhudza ṋamusi, a huna hune vha ḓo vula futhi vha ri mudzimu o dzula, ndi dzula navo. Hai khona, vhone vha dzhia fhungo ḽa mudzimu ḽa dzula khavho. Arali vhone vha dzhia fhungo ḽa mudzimu ḽa dzula khavho, ndi hone vhone vho dzula vhudzumba mone yawe ṱaṱulu ṱaṱulu, ndi hone vhone vho dzula vhuhoneni yawe ṱaṱulu ṱaṱulu, ndi hone hone vho dzula. Kha vha ḓo dzhia ḽi fhungo ḽa murena mudzimu vha no tshila, vha tshile nalo, vha dzule khalo, ḽi fhaṱele khavho, ḽi lo tou pfumisa. Nahone khotsi vha ṱaṱulu vha to zwi ḓivha uri arali ḽi fhungo ḽa dzula, haḽa mafhungo a zwi ambaamba zwina zwa mudzimu kha vhone zwi a bva, ngauri bibeli ya mudzimu iri zwi a hulela zwa ḓisosofha mudzimu. Baba ndi khou rabela, ndi tshiri kha vha ri tonde, nahone zwi amba amba hezwi zwine khotsi vha ṱaṱulu vha lwa nazwo zwi khou dzula, ngauri rine ri na fhungo ḽa mudzimu. Vhonewe vha songo vha muthu ono nga lutshekasi lu si na vhutanzini, lu no sokou rwiwa nga muya, lu tsha thunga thunga na zwoṱhe zwoṱhe. Arali ya ḽi fhungo ḽa dzula kha vhone, vha ḓo vha munna, munna ono ḓivha uri nṋe ndi munna wa mudzimu. Vha ḓo vha mufumakadzi ono ḓivha uri ndi mufumakadzi wa mudzimu. Arali vhone vha dzula, vha ḓo vha muswamani o ḓifhaṱaho kha fhungo ḽa mudzimu. Vha ḓo vha mufumakadzi o ḓifhaṱaho kha fhungo ḽa mudzimu. Vha ḓivha arali wa ḓo vha munna asina fhungo ḽa mudzimu, sa tsumbo ndi to vha ṋea tsumbo. A vha ṱhonifhe tshithu tsha muthu, tshine vha tshi vhona nḓilani ndi tshavho, kana vha vhona mufumakadzi, kana vha vhona ṅwana wa tshikolo ndiwavo vavuya vahangwa nezvori mudzimo vatonda ngauri yavo ngodzura arare vadzura vamufumakadzi vatozvidiva uri mudzimo une yamupa vatozvidiva uri mudzimo une yavana vatozvidiva mani uri mudzimo une una ne chipinga chotononokombora mara arare vasadzura ndikovabvudza vatova munhu asina direction munhu anotobhalirwa unotosapota muta wawe munhu anotobhalirwa unotodiva uri vamutani wavo vatakadziwa munhu anotobhalirwa unodiva uri vana vavo vatogomoriwa papa ndikorabhera machironi aduva lanhasi ndichiri murena aya mavhongo kadzure mani rive vana vodzurako vonosumbedza zvokuya zvamutima arare vasadzura vachiona unga vakunyerisa mutu ndivabudze namusi ane vakumunyerisa ndivone vane ane akudinyerisa ndivone vane voimba vakudishicha ngadzipanga vatonga ndendeduna nagadhara rerava nezvangodzura kamutimu upfula vane kudikanyakanya ngamatombo rekudichechekanya muviri woto kubva marofa vone vari munanga ita izvona arare vasongodzura vayadhiita ngauri avavone uri wakudivaisa vavona vachikuita zvona haleluya ndimachoroni aduva lanamusi ane nenda ri mudzimu wachiredzi kavarivhure mato rivono rindingani maravo rifandimanahi namusi odzura wavudzumba vonaya watatulu tatulu orara murundini wamukona zvote haleluya vhesi 4 yari oupinelanga rufafa rwawe wokudanga papa dzawe ufurufedze hawe ndichitauna pirero haleluya arare vone vadzura mudzumba muni yatatuuatatuua number 1 bibhuriya mudzimu hoyo mudzimu uyu uya vapirelanga rufafa rwawe vone vambodziva muthu okudawo nga papa dzawe ufurufedze hawe ndichitauna pirero haleluya vone avacharwa chitu ngauri vone vopiriliwa ngamurena mudziyo una ndava nawo nevachimbira hoo una ndava nazvine vava una ndava namaipfyoto novaisa vona una ndava nazviitwa nazvote zvinovaisa vona uya zvidiva kuti hoyu wanga ndifuno muramurera hoyu wanga ndifuno mutsiraredza hoyu wanga ndisongotenda vakati vamudzimu arari vone vasadzura mudzumba mune wataturu-tatoro benefiti yavangadoiwana vadoiruza vone vane vatototitsiraredza haleluya tiri nawo nevone vane vadzura kadzin'anga dzavo vatofunda musi vakati asi zvote zvine n'anga dzazvikona mani kavari chen'anga vadzure kamurena wajesu kristu ngauri utovapirera vone yavatoiva kumona najaratoti vachishira zvituni vone yavatoiva kumona najaratoti vachikokomedza zvituni vone yavatoi vachikosevhisa vatovhudzura mutani wavo varabera mudzimu vonochira kwati vatatura vavatusanga zvote zvine vakofanira vatusa haleluya vhesi 5 yari zviyovisa usiku aungazvichuwi nawo umuseve upupawo masiyana haleluya musiku roedhera uone varwi vakotsa vachigonya bibhuriya mudzimu iri hai izvi zviyopisa usiku iwe aungadhovuya wazviyofa ngani ngauri worara mudzumba munoya wataturu-tatoro vone vakona nowofa ngauri avana mudzimu ngangoo hariregwitira dodzurapo ndatanga nawo nevadoedhera vasongoedhera machiro vakuvhuwa vachiyovonisa ngauri yavongodzura arare vadzura vone vatoimisa chanda chavo vari ngadzina laiso kristu iwe gwita wodzuro ndatanga yanga ndiyaudza zvino nditakotuwe ndikovabudza ndiralingadove lafadza nechipinga nodzura ngamanda mudzimu washu ane rava nawo mara arare vone vasadhive manda nemudzimu wava nawo avangaipeli vatoruva-ruva namusiku wote vachikodopa pedzi chinoni chodzura ndatanga nendikorabhera vone namusinga machoroni mani ungari vangachinja yevavodzura hone vatendodzura kamudzimu vonochira ungari vangalicha mani udzura kamato avatu vadzura kamudzimu vonochira vadzura kapfungo lamudzimu vatova mutendi wavodi arina vudzuro havukumu ngadzina lamanda lamurena wajesu kristu vasixa nawo lidwadze lidhodhawo svisvii nabhiso livurayawo lotava haleluya nawo tungo ino hau huchiwa vamadhana afumi tungo iyo hawa vamadhana adhana iwe azvingausenderi haleluya udosokoraveresa zvau wavona vavi vachirivata kavatofamba pongwa ya duva lanamusi padiva indimana ikodanga chipinga chamuzororeva nacovid-19 vakatova mudzimu bibhuriya mudzimuiri nawo hawa vamadhana adhana ngatungoi hava wamadhana mangana ngatungoi upfiwa vakaita vamudzimu ndikuamba zvazvinoita nevatu vakorova ndikuamba zvazvino spain vatu vakorova ndikuamba zvazvino vatu usa vachikorova ndikuamba nafano vachikorova ngaurwadzi hoo mari kavatopfa shuarensi nemudzimu arinekedza yone mani haleluya kavatori vakuona confirmation ine mudzimu arifa yone namusinga machiroo yaudo arari rine radzura vudzumba moni hawataturu-tatuu haleluya rina richapereranga chitwa kuri bibhuriya mudzimu iri nao lidhwadze lidhodhawo svisvini nabhiso livurayawo lotava vatu vakorova sazvinou Vatu vakaona masazvinoni ngadwadzi lotavo linokubura yelotava masiari chivangara vatu vachikwamba none shango lotava ale navone vakotemba mimi na navone vakotemba mimi arali basa g direction yodzura kudzumba mone yangu tatu tatu uri varare murunzini wamukona zvo vawane protection yamudzimu kotsi vanochi hey arari baba mutendi asongodzurako nendikovabvudza ndiri vato sokoclaima hezvo yavanga ndovi yavazviwana kuti kavatendodzura kapungula murena wa Jesu Kristo kavatendo dzoura man uri biblia mtumichiri naonga tungo ino uchiwa pamadhana fu tungo ino hawa pamadhana dhana iwe azvinga usendeli utosokuraveresa zvau wavona vabvi haleluya vachiri pedziyo pavari kuri vodzivo rivone vakati vamudzimu mani ane vakotama rine richidzura kamapungwa kateka first ten yari hauna kombo ine yatosvika kaiwe hauna dwadze rine ratosendera ndu yawo glory must be given to God arari vone vadzura hazvina navo rishango rikurira ngamurwadziko mara vone vokavhariwa ngamaropa ayesu vopiyeriwa ngarupapa rwamudzimu bibhuriya mudzimu ichikonfema yari hauna kombo inotosvika mutani wao hauna kombo inotosvika nduni yavo ngani hapfi hauna dwadze rine ratosendera ndu yavo haleluya ungaringa kuvatidzana na vanhu amani na vafarisi vasho radzura mitani yasho ratendo rikotsi vatatu vahone vadoririra murera chasho ndovhuanga macheroni rari murena riya varivuwa ravhuanga masiari rarikavasedze shango lote kotsi vatatu vane fato chedze vafodze marwadze ravidzirana mudzimu rodzura kudzumba muni awa tatu tatu mudzimu arepindura kudofodza vona vamwe papa rikorabhira richirivo divo rei confirmation hei nei yanyika chito mani kotsi vatatu matina vone vamudzimu arehone mudzimu vachiridzi mara hezve zviwaniwa ngodzura kudzumba muni awa tatu tatu haleluya vape verse 7 yari mini yari ngauri ora yavarumwa vawe achiitira iwe uri vaulinde dzindilani dzau dzote haleluya vautakure ngasvanda uri usukukure murenje ngatombo haleluya vadiva arali vone vadzura vudzumba mune watatu tatu bibhuri yamudzimu iri ora yavarumwa vavo achiitira iwe imi muya namarwadzo nokupfupa pfupa noti kabone haleluya noti kabone haleluya mudzimu wachiridzi rikorivwa kavhara hei yamaropa aiso kristo ine nerokavhariwa mara riwana fedzi arari rodzura arari risongodzura rikosokodiitisa richinga rodzura hezvi risongovuya radimangadzana rokuti machironi aduva lani namusi hei pfanelo vaiwana ngauri vaita chimwe chitu arari vone vasongodzura kudzumba maona watatu tatu avakonourara murunzini wamukona zvope koda modhovore lifungo arari vone vasongodzura haleluya arari vone vodzura kadzi profession dzavo arari vone vodzura kadzi business dzavo arari vone vodzura kandaka yavo arari vone vodzura avangodzura hone kavachinche direction vadzure kamurena wa Jesu Kristo nendikori namusingasvonda machironi aduva lani namusi kavadoditora vasedze uri vone vodzura gai kavadoditora vasedze uri vone vodzura gai vawana rorari risati vuya raya dzikerekeni dzacho mutendi wote dhuva lichitokovera songo rabhela mutendi wote dhuva lakovera songovara mapungo madhipa mudzimu mutendi wote anori mudzimu ndiye mufuna chawe uvhura firiji yala chawe uvhura firiji adoba chounwa asavuyari nne ndiyavidzirira kotsi avangodzura fetu wo odzurawo fetu uvhuwa achisviyera une yadzurawo odzurawo fetu uya adzera une yadzurawo odzurawo fetu uya tava maruva ngauri vodzuraho arari vasongodzura vamuya nevamudhari vone vachivhuwa vasokokurukuso votuwa vadovuya ngamadhekwana avana ndava nazvori ngamasiyari oitea mini navone vodzura kaina navone vodzura kameni na avasedzina ndava dzavona kuitire kwavona vodzura mudzumba mune watatu tatu vone kana vodzura kavudhi pfi yavone vane nduri vatova bhoso yavone vane havana ndava na mudzimu arivopi mutu havaruveredzi mutu vanga chine vafuna ngachipinga chine vafuna haleluya kavatosedza nyimero yavuchiro hune ravakhayo zvino kuregori vasedzei nyimero ri arai navone vadzura vachiti hudurusa ngandirine vadihudurusa ngayo vasina ndava na mudzimu rina dzisutwa padzi wadhuruponi zvazvino rodziveya ngauri hauna une radhambara richiyahwa rina dzipefuma padzi wadhuruponi dzonukerera dzamadzango dhura zvazvino harichakono dziya fafadzera ngauri hauna une rayahwa rina magoro yochimbira zvazvino ovhairwa dzigarachi vonewe chipinga chosendamera upfupi kavadzure murunzini wamukona zvope ngadzina lamaanda lamurena wa Jesu Kristo bibhuri yamudzimu yari uto kanda ndau na Noa, uto kande kanya zivanda na ngwena. Mara vyo fetu niyari, nito mchidza nga uri on number 10, nito mkudisa nga uri udiba zinila, hallelujah. Kama tofa shuari zine mzimu harifa mani wana. Mzimu bari bachi ambabari, nito mchidza nga uri on number 10, nito mkudisa nga uri udiba zina langa, hallelujah. Hapi ukumbiza, nito muarava, ninae musio kakerwa, nito mutomora nda muhulisa, hallelujah. Paketoba mzimu, rina mzimu arena ndava na rine, rina mzimu onorifuna, rina mzimu ozulo ufura ndeve zao, mzimu ane chandacha wachongo fupipara, uri nito mchidza nga uri on number 10, nito mkudisa nga uri udiba zina langa, mzimu wachiriz kare zure, Mudzumba monia watadulu taduru. Rekono urara murunzi ni wa mkona zote. Are rasa zura. Are kono urara. Kozi watadulu bari. Uko mbiza. Nito muaraba. Dinae museo kakerwa. Nito mutomora nda muhulisa. Hallelujah. Zenezu rika chipinga chichi konta onga otorari. Mwezu riko vizela la mudzimu richiri kofa buruwa ze murena. Riko rabela richiri buruwa ziobu ya tuwa. Riko rabela richiri buruwa ziobu ya liche zabana ba mudzimu. Riko rabela richiri buruwa ziobu kori ofisa. Kozi watadulu bari. Nito Oyo ndi domu tomora, nda doba nda muhulisa. Kulibu odivore assurance ya mzimu Cayman, ineba kurifa na musi, ineri nerikonya kudzula budzumba mwenye watadulu taduru. Urizu dibe uri, auna duaze line la dosende la ndu yao. Auna kombo ine ya dosika kaiwe. Urizu dibe zauri, na odwaze li dodosu shini, na biso libura yolotava. Na otungo ino uchi wama madana afumi, tungo ino hawa madana adana, a iwe azinga usendi. Babari korabe la ritiri na msinga machuri na duwala na musi. Rikoli wafungo lao liketwa Lino rikwatisa Vati mando guda zumezi tuwa paka izindi mana Una zine matina rinesa vatendi rafanulu ita Uri rikono wana zingu Wene baribo chifaba Ndi mini Kabato zengu ndi mana ki Are babara bugi ya Roma chapter 8 verse 1 Biblia mzimiri Zino atina auche nolu ata kabo bareka Kristo Yesu Hallelujah Shambori nera jena ka Kristo Yesu Auche nolu ati iu Iwe ndi mana yari Mariko 1660 Otenda o arobezo do chidra Matina watenda warobeta uyachidzwa. Hey, imwe ndi mana John 11:24. Yari Yesu oamba ne ari uvhuwa na vuchiro ndinne. Antenda udochira nawo achifa. Hallelujah. Vati vane chisedzedzi ndi mana hedzi. Ndi wana tsifana na hendi mana ine yari odzura vudzumba moni yawo taduru taduru. Orara murunzi ni wa mukona zvoro. Matina rene rasadzura. Ari konurara. Rifuna tomuita chimwe. Rikono wana chimwe. Ndiko rikotsi vataduru. Namusinga machiruni. Ngaya mafungo evone varipa murena. Riko rabela richiri murena. Riko libuwa mulaidzo wa machuni ya duwala na musi. Ngango odzulo vudzumba mwenye wa taduru taduru. Ola haramu runzi ni wa mkona zote. Baba niko tamu itatabelo hii. Nichirabelisa batichirisi wote. Wera baruro tekai lipungo. Vane bako foyu mulaidza. Mzimu wa chirizi. Urikari tendo zula vudzumba mwenye wa taduru taduru. Ridorara. Zote zine mubi satana zirumela karinia zunga shiki. Zito wana rokavari wangaru papa wa mrena iso Kristo. Zito wana mzimu wana nukurila mre. Baba machuni ya duwala na musi. Niko rabela nichi rabela la kutiba taduru pungo hili lo vondo na musi. Niko li rabela rukalio wanabuzule mbilu nizaba na vahu. Vachire ngalo masiari na usiku. Biblia mzimu na msiri odzulo buzumba mwenye wa taduru taduru. Ola ramurunzi ni wa mkona shote. Baba niko rabela nichi rikabari fundezo odzula buzumba mwenye wa taduru taduru. Rizule buhoni ni hao. Urikono wana zi benefits zote zebo neba ziyamba kapungo hili mre. Rikono wana ulamuleli iwa kama ruadze. Rikono wana ulamuleli iwa kazo tezinezo dakarine. Na one rikono urara runzini wa mkona zote. Baba niko rabe la mtichelisi munga na munga. Bangaba kontichelisa baba na zineba kotoda. Muzi muachilisi kama zulebu zumba mwenye wata duru taduru. Kontipa taduru bado bato ndangazo. Bangu bako toda pozo. Muzi muanga baba nefone baba hone. Bangu bako toda muraro. Zina na iso Kristo wa Nazareth. Vango vako nyaga mbombero za wazichi furiwa. Vango vako nyaga mfarisi. Vako nyaga relationship. Vango vana zote zine wako toda zone. Baba niko rabela nichiri vango vako nyaga mishumo. Niko zi diva zitu zote zine wako toda zone. Mara namusi niko rabela kotiba taduru every individual. Anoko fapungo hili kotiba taduru. Niko rabela nichiri wanevari odzulobu zumba mwane wa taduru taduru. Orara. Arari nirara murunzi ni wa mkona zote. Udori niya zote zine wako toda. Baba niko rabela nichiri mura izo yuka odzulobu zibane zimbiru zashu. Mudzimu wanga rikono unwate kana vona vamwe baba ndiko rabela ndichiri vone kha vahure rine ri tokuparisa vana vha vhathu nga Kristo Yesu kha vha patuchidze mutekelisi muṅwe na muṅwe nga dzina la manda la murena Jesu amen.